Hayi mara mthwana akithi namhlanje ushayile namhlanje. Ha leke ndivukule njani? Ntata ukubamba
ngawe.
Yabona mina ke mina.
Hey,
yabona mina ke.
Nkosi yami. Khula mathula.
Sifa sandlele.
Sapha. Sapha. Awu. Bombo.
Msika isinto engikhathaza kakhulu. Ukuthi uyayibona nalomdlunkulu lo. Thatha ukipita, kipita. Akusingane inkosi le.
Ngiyamazi,
ngiyamazi,
ngiyamazi.
Ngihla bizamehla ngizwe. Ungafaka umunyoko le, ngiyizwe.
Singani?
Lebi, sis. Pho. Hazi. Akusungfowethu. Akusigazi lethu. Nyantina!
You
bit at the wrong thing. So in order for you to go back, you need to get the crystal stone.
Nyamach! Nyamach! Usopuza! Wafakzada!
It's not a city left! Wawanke lawa maso sula!
Hangmach!
Ay 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 am living. I'm living.